Umakhi uthenga ithalzi zamatye ezithengela ibala elitsha. Ithali inye ibiza i-$3. Umakhi ufuna ukusebenzisa imali engaphantsi kwe-$1,000. Masinkwelelekela into ethi ngaphantsi kwe-$1,000. Ubukhulu bethali inye ngu-1 square foot. Bhala ke inequality eza kubonisa inani lee-tiles anokwazi ukuzithenga ngale mali yakhe ingagqithanga ku-$1,000. Emva koko uchaze ukuba lizawuba likhulu kangakanani na eli bala. Masithini ke u-X umele inani lee-tiles ezithengiweyo. Ke ngoku ke ukuthenga ezi tiles ziyi-X izawuba ngu-$3 ithali enye. Ngoko ke u-3X izawuba yitotali imali ezawubiza iyonke xa sithenge ezi tiles ziyi-X. Funeka ke lo 3X abe ngaphantsi ko-$1,000, sichazelwe phaya. Emva koko ke ngoku xa sifuna ukuyisombulula le nto, sisombulele u-X, senza njani? Singakwazi ke ukohlulahlula macala ngo-3 kule inequality. Kuba ke sisulahlula ke ngamanye amagama sidivayida, funeka ke sijonge ukuba sihlulahlula okanye sidivayida ngento e-negative okanye e-positive. Kuba ke apha sidivayida ngento e-positive, akukho nto izawutshintsha kwi-inequality. U-3 no-3 bahlala sishiyeke no-x ekhohlo ongaphantsi ko-333 one-30. Ngoba kaloku u-1,000 unohlulahlule ngo-3, ufumana u-33 one-30. Ke uba loo nto u-x funeka abe ngaphantsi ko-332 three and a third tiles. Ithethe ke loo nto leyo ke ubana uba sithenge ii-tiles ezingaphantsi ko-333 and a third, ithethe uba loo nto ibala lethu lizaba nobukhulu nalo obungaphantsi kuka-333 ngoba kaloku sichazelwa ithali enye si-square foot esiyi-1. Ithethe loo nto ibala lethu lizaba ngaphantsi ko-333 square feet. Sigqibile.